Kusaqhuba ukubalwa kweevoti zonyulo lorhulumente basekhaya. Ukanti kwiingingqi ezithile, imibhiyozo iqalile njengokuba sekucace icala kumaqela ankqenkqeza phambili. Ukanti ngoku siqhagamshelana ngqo nomhleli wezopolitiko weliziko umzwendele mbeje kwiziko lenkundlunkulu ye-IEC epitoli. Shandu, siyakwamkela. Ngaphambili ikomishoni yonyulo ibithe kwawuthi kufika eli xesha malunga ne-90% yevoti yakube seyibaliwe. Khawusixelele ukuza kuthi ga ngoku zingaphi iivoti esezibaliwe.
Sibonga kakhulu, siyabuya, sibingelele nakubabukeli emakhaya. I-IEC ibithembisile ngesikhathi ikhuluma nabezindaba phambili namhlanje ukuthi ithemba ukuthi izobe isibale abantu abaningi ngalesi sikhathi. Lokho kuyosho ukuthini na? Okuyosho ukuthi sesiyobe sesinesithombe sokuthi kahle kahle ubani ngempela ophumelele. Kodwa ngokwezinamba njengamanje uma ngiqeda ukubheka ibhodi lelithemba kwami, abantu kumbe imikhandlu esibaliwe ibalelwa ku-48%, kusho ukuthi nje ungaphansanyana kwesigamu sokuthi-ke mhlampe i-IEC iqhubeke nokubala kwayo. Okusho ukuthi-ke selude kakhudlwanyana ukhalo, ngoba phela uzokhumbula mningi umsebenzi okufuna wenziwe emazweni kumbe ey'fundazweni ey'hlukene ukuze benze isiqiniseko sokuthi babala ngendlela. Abazi ukuthi ngoba nakho bathembise ukuthi kuzoba u-90% ngalesi sikhathi bese begijimisa izinto, ngoba phela lokho kuyobe sekumosha isimo esiningi kakhulu. Abantu abanye ngeke bekwazi ukubaleka kahle. Nebala sibonile-ke ukuthi into eyenzekayo ukuthi uma ngabona ngobuningi abavoti uma ubheka ngoba ngokwey'nkambiso cishe bangaphansanyana kuka-50%, kodwa sizokwazi uma ngabe-ke sekuqedwa. Lokho kusho ukuthini naye vele? Kusho ukuthi-ke ngoba phela abantu abaningi bavotela iqembu elibusayo. Uma abantu bengaphumi ngobuningi, iqembu elibusayo yilona elithanda ukulimala kancane. Kodwa futhi akugcini lapho, nasemaqenjini aphikisayo uma kuwukuthi awakwazi ukuthatha abantu kumbe ukuthi etshele abantu ukuthi bewavotele, nakhona kusho ukuthize. Kusho ukuthi-ke uyabona ukuthi abantu laba ngempela abalinde ukuthi iqembu lilize lilunge, noma ngabe selenze le nto abayifunayo, bawube sebephuma-ke beyovota.
Kanye kuloo ndawo shandu yokuba i-ANC iphumelele kwezinye indawo yaphinda kwezinye indawo ulawulo lwathathwa kuyo kunye namanye amaqela akaphikisayo, ingaba oko kuthetha ukuthini kwinkqubo yedemokhrasi kweli?
Into engiyibonayo kulolu khetho kuyakhomba ukuthi intando yethu yeningi lokuphiwa idemokhrasi iya ngempela ngokuvuthwa. Abantu bayazi ukuthi kumele beyikhethele into abakhethele. Yebo, iningi labantu baseNingizimu Afrika basakhetha iqembu olubusayo kwi-ANC, kodwa njengoba sengishilo nje, uma uzobheka lezi zibalo ey'khona lapha yebo isahamba phambili, futhi-ke imikhandlu eminingi cishe iyona futhi ezoyiphatha ngokuyibalo ey'khona. Kodwa-ke abantu bayabona ukuthi uma kuwukuthi mhlawumbe kukhona la ababona i-ANC nenzifana kahle bengakwazi ukuthatha isinqumo esehlukile. Isinqumo esehlukile ababonakala besithathile manje ukuthi abayanga ukuyovota ngobuningi. Yingakho-ke lokho okubonakala ngathi-ke ithe ukuthinteka kancane ivoti lehle.
Okokugqibela ke Shandu, ingaba ke oku kwehla kwenani labavoti ungathwaliswa uxanduva kwi-IEC okanye kumaqela ezopolitiko, yintoni ebangela uba abantu bangabi namdla kwinkqubo yovoto?
Into-ke esesiyibone kakhulu, maningi amaphuzu mhlawumbe singawabalula, kodwa iphuzu elibaluleke kakhulu uma sikhuluma nabantu. Abantu banokhala ngokuthi bayavota kodwa abawuboni umehluko. Yebo, bakhona abavota ababona umehluko, bathi udaba lokuletha kwezinsiza zabantu kukhombisa ukwehla ngempela. Uma kuwukuthi bazokwenza into eyodwa kodwa umehluko ubibikho, basibona singekho isidinga. Kodwa-ke enye okumele singayikhohlwa, okwamanje phela udaba lwe-COVID alikapheli. Yebo, iy'namba zehlile kodwa alikapheli. Wonke umuntu uyayibuza ukuthi emva kwalolu khetho ngabe kuzokwenza kanjani na. Abanye bebenalolo valo ukuthi bazongena ey'cukwini lezocuku, mhlawumbe zingagcina zidala ukuthi-ke lesi sifo siphinde sibuye futhi, ngoba phela siye sabhubhisa ephambilini kulonyaka nangonyaka ozayo. Amanye-ke amaphuzu lawo engicabanga ukuthi abantu bawabhekile.
Shotshubekho Shandu kandaba, lo ngumhleli weendaba zopolitiko kweli ziko umzwandele mbeje esasaza ngqo ekwikomkhulu le-IEC ePitoli. Ngoku masithi tsixatha impuma koloni, kuyabonakala ukuba Uhamba phina umzila wabavoti kwaye imeko ikekelele kweliphi icala. Ngoku masiye ngqo kwiziko lekomishoni onyulo eMpuma Koloni elizinze eMonti kwintathi yelethu uBulelani Philips. Bulelani, siyakwamkela, zimephi ngoku iziphumo zobalo kweli phondo?
Andibulise kuweba ubhele nakubaphulaphule ekhaya. Okwangoku ke iziphumo zonyulo ziye zingena ngokungena ngokubana ngoku iivoti esezibaliwe zipha kumyinge wamashumi asithandathu anesibini ekhulwini kwaye ngoku sithetha nje nawe i-ANC isankqenkqeza phambili ngo-67.57%, i-DA ilandele yona ngo-12.78%, i-FF yona ipha ku-7.78%, UDM yona ipha ku-2.62%, ize ilandelwe i-ATM ku-2.12%. Loo nto ithetha ukubana ke i-ANC isakhokela ngamandla kweli phondo kwaye ke ingathi amanye amaqela ke aza kukhonza phantsi kwayo. Kodwa ke into esiyilindeleyo ukubana ke kuza kuthanda uba nzima apha ku-ANC phaa kumasipala ombhaxa waseNelson Mandela Bay eGqeberha, apho ke iziphumo ezibonakalayo zezokubana ke akuzubakho qela eliza kuphumelela ngokugqibeleleyo, nto leyo iza kuthetha ke ukuba amaqela ke kufuneka athethathethane ukubana ke babe norhulumente wobambiswano. Sithetha nawe njena ke iziphumo esezivelile njengoba sekubaliwe iivoti eziphaa kumyinge wamashumi amabini anesithandathu ekhulwini. I-ANC isankqenkqeza phambili ngo-69.66%, ilandelwe ke mandithi i-ANC isankqenkqeza phambili ngo-42.72%, Gxebe. I-DA yona ipha ku-37.89%, i-FF yona ipha ku-7.34%, i-African Integrity Movement ekhokelwa ngumkhuseli Jack umtshakazi ipha ku-1.75%. Ngala maqela ke yankqenkqeza phambili, nto leyo ke izawuthetha ukuba ke kwala maqela mancinci angafumananga zivoti zingako, nawo anethuba lokubana ke angasebenzisana nala maqela makhulu ukubana ke kwenziwe urhulumente kwela cala. Uyawukhumbula ke ngaphambili umbutho we-EFF umbutho lowo mhlawumbi nokuba yi-kingmaker phaya ke uye wamela ngasemva esithi akazukwazi ukusebenzisana ne-ANC okanye i-DA, nto leyo ethetha ukubana ke iyawucenga icekwa ke liyawushiyeka ne-ANC uba namhlawumbi iyakrweca amaphi amaqela ukuze isebenzisane nawo. Kodwa ke kwelinye icala i-DA yona isephakathi kwebhayini etinarha lokubana mhlawumbi izawukwazi ukuba isebenzisane ne-ANC kusini na. Bawuphele
tshotsho ubekho tshona. Leyo yintetho yelethu uBulelani Philips esasaza ngqo esemonti. Ukanti iziko lophando ngezenzululwazi lithi xa kuthelekiswa nonyulo lorhulumente basekhaya ngo-2016 kulo nyanga inani labavoti lehle ngaphezulu kwe-10%. Ukanti ke ngoku sikubuyela kundlunkulu yayise ePitoli siza kuthetha nengcali yezopolitiko umnumzana Ongama Mthimkhanga lomba. Ongama, siyakwamkela, ingaba yintoni ebangele ukuba ehle kangaka amanani abavoti kolu nyulo sisuka kulo?
Mandinibulisa apha estudio. Zinto zininzi ezenza into yoba inani labavoti lehle kweli xesha. Sawukhumbula into yokokuba abantu abaninzi, ingakumbi abantu abatsha, abayiboni ezopolitiko njengento ebalulekileyo kubo. Kangangokokuba uye uba bazibandakanye kwezopolitiko kuthatha ixesha. Sometimes baqala phaa euniversity, then bathi bawufika kwi-world of work bayibone ilink phakathi kwepolitiki kwakunye phakathi kwentlalo yabo kwakunye nezepolitiki. Enye into efuneka siyithathele ingqalelo yinto yokokuba abantu abaninzi eMzantsi Afrika abasakholwa okokuba ezopolitiko zelizwe zinento ezinazo for bona, kangangokokuba bakhetha bona okokuba bathabathe inxaxheba kumaqonga ahlukileyo kunala edemokhrasi apho bamenywayo khona. Loo maqonga ke ngamaqonga bathi bazenzele wona, amaqonga okuqhankqalaza, amaqonga sometimes xa kunzima kakhulu ubone kuphela nokuvukelwa kombuso ngenxeni yokokuba ilizwe alisasebenzeli imfuno yabantu abaninzi.
Khawutsho mfoka Mthimka, kuthetha ukuthini ukufumana inkxaso kumaqela ezopolitiko afana ne-Freedom Front Plus kunye ne-Action SA?
Yeah, so ubuyajonga yomibini le mibutho isuka kwiDemocratic Alliance. Freedom Front Plus yona ithe yakhula kakhulu emveni koba iDemocratic Alliance yamkele phakathi kwemigaqo yayo umgaqo omalunga nenguqu kwinkomfa yokugqibela apho lokamayimane waye wachongwa khona nesigqiba sakhe. Emveni koko kuthe ngonyulo lango 2019 kwabonakala into yokokuba abantu abazibona bona bebekelwe bucala kwipolitiki yeDemocratic Alliance bemka bayovotela iFreedom Front Plus. Now iDA ke iye yabuyisa unyawo kolwahambo, nto leyo iyenze into yokokuba ngoku ibe lelinye iqela eli lenabantu abamnyama ebebengena ngaphakathi kuyo ebebebona ipolitiki yenguqu njengepolitiki ebalulekileyo. UHerman Mashaba nomusi Mayimani baphuma ke ngelithi bayozizamela. So loo nto ithetha ukuthi kwiminyaka emihlanu edlulileyo iDemocratic Alliance ijongene nemicelimngeni yokuqhekeka kabini.
Kanye kanye apho mfoka mthimuka kwiDemocratic Alliance, ingaba ukwehla oku kwenhlaso yayo kungathetha into ethi mhlawumbi angangalala obehlayo umnumzana uJonathan Hazen?
Well, ndicinga fanuba mhlawumbi kuba le politiki yokungagxininisa izinto zenguqu iyipolitiki eyikholisayo iDemocratic Alliance ubukhulu becala. Andiqondi into yokokuba bazawuthatha ukuphulukana kwabo neevoti njengento ethetha ebonisa ingxaki elulawulweni lukaJohn Steinhezen. Unless mhlawumbi kukhona ukungavani phakathi kweziphathamandla kwiDemocratic Alliance. Uba kukhona ke okungavani, singabona into yokokuba kukhona iinzame zokokuba makagutyulwe lo kaSteinhezen. But kuba ngoku abantu abaphaya abaziziphathamandla ukuqala kuHelen Zille uyoqhina kwilungu lokugqibela kwisigqeba esikhokheleyo, andiqondi okokuba bazawufuna ukuthabatha ezi ziphumo njengeziphumo ezikhomba kubo njengeenkokheli.
Kwanda kwaloku mthakathi mfoka mthimka sibaba ngazozozibini.